I te ahua nei, he pakanga nui a kei mua I a Nanaia Mahuta kia mautonu I a ia te mana o te tūru o Hauraki-Waikato. Nō te rānei, ka hui ia ki ngā rōpū hapori o Kirikiriroa e mahi nui ana kia whai mahi a tātou rangatahi. Kei te taha o te awa tipua o Waikato, he piko he taniwha. A Tāroi Black e tū mai ana. Tāroi, heaha ngā kōrero kei a koe.
Scotty, te motu whānui he whārā kei te toi arā mō te mema, kai tō rangapū o Hauraki-Waikato a Nanaia Mahuta ki te toro atu ki tōna rohe Pōti. He nui hoki nā naue kei waina nui I te reana rangatahi kei tēnei taone o Kirikiriroa mō nā take e pāna ki te pikina utu mō te kai, arā te kimi kāina hei whakaruruhau I ā rātou me te kimi mahi hoki me ētahi o rātou kua taka ki te he nā tino kaupapa nui o te wā. He toro atu ki te reana whakatipu.
Thank you for having me here.
I nā hoki koe nā te whāina o tēnei mātana kai torangapū.
Tēnei rangi haere ki ngā rātonga hāpori ki te tuku mihi, ki te whakamōhio mai ki a rātou. Nā āhuatanga e pāna ki te kōwhinga Pōti.
Te rāpea, koe rā te rautaki mo te mema o te rohe a Nanaia Mahuta ki te whakarahi ake I nā Pōti mōna.
For a number of years, we've probably looked at a lot of opportunities for our rangatahi to get into mahi, which has been awesome. There's some good things out there, there's some lots of good things. However, I think we need to keep along that pathway of preparing our rangatahi into employment.
Mā tēnā hoki ki o whakaaro e hiki ai nā Pōti I wainanui nā rangatahi mō?
E hana ko te tikanga kia whakapiki I te Pōti mō tētihi tangata, engari mō ngā kaupapa e whakapakari ana I ngā kaupapa mō te hunga rangatahi, koe nā tāku.
E nari kei tāna huarahi ko tēnei kai tono he 21 ōna tau. Me te aha he whā o rau te wehena kei waina nui ia rāua atu I nā tātai au whakaata Māori I mua I te Pōti tana.
I kite au te maho o ngā tatauranga, engari mōhio pai au ko te tatauranga mutunga, te tatauranga matua me ki. Nō reira, tāria te waka ki te ko wai ka hua I raro I te manoko o ngā kai Pōti, kei a rātou te hiahia.
Ko taua huna kārea nō kia Pōti ko e nei rangatahi, arā hoki nā uauatana mō rātou.
You just need to pay us better, you know, wages have got to be like a bit higher.
Whoever wins, do what you say you're going to do and maybe help us in our living situations, poverty, all of that.
Which one is more appealing to you?
Probably Nanaia Mahuta.
I haven't voted because, haven't really decided or anything.
Koe nei te whakataetae o nā whakataetae kei Hauraki-Waikato o nā kōwhirina Pōti o nā tūru Māori. Tāroi Black, te karere.